Now, if you look, Muslim, you can't get your ultimate big farilla. Who can be leaning against the common man?
Menang Shangan up name, man.
You and get Bonnie as you fagalana or can be. You can't be called a tail.
You. Yes, ma'am, the same planning. I forgot about what's there, I'm singing long silly feeling a little man.
Yeah, ne?
It's up on you. I want to go to what I suffer. Oh, my dear, I'm going to go to what I suffer. Kodwa ke nani bonani yabo anikhiyile kanti nibothi mani ngena la endlini nikhiye nokhiye ukhiye
dama
aw kuzwayo
ya chacha wethu even sengidonsile ngayibeka la egcekeni
siyabonga mfowethu
mshana ungakhathazeki indaba yeven uzama ukuyilungisa ngaphambi kokuthi usibala buye siyazwana. Put you married, my young fool, says the young was a book chef.
Grandma,
when is the Sayama Vivas?
Tatimali, Quivasi. Everyone's own Sanganella and Tatimale, and
you never did a bong, you did them young was called. So well, I can blame.
Oh, Kembula.
Cosa Manchester, my last bong, you look for a funding eye, or can blame.
Hello? Uyena okhulumayo? Oh, muhle uNkulunkulu. Siyabonga. Bye.
Kwenze njani ma?
Ubabona uvukile.
Oh. Sibongile? Unjani? Oh. Yo.
Lelo kwamanje angakafuni ukukhuluma.
Hayi, oh. Sonke siyazi akusiliphutha lakho. Wayengafuna ukuyixolela vele. Yazi nengikhumbula njalo mangabe ngila.
Yes.
Umgroove. Yo, 10 past 4. Indi hour. Yo. Uyi ungayini muhle kanjena. Icathulo zam. I makeup is coming and is pete. Kodwa uwasala nje ngilo mgroove. Wo, ngangibaba. Yo, yo, wonke umuntu ayibuka mina. Ooh, icathulo sam. My bag. Nomfundo. Nomfundo. Geza.
Are you at the hottest party? Craig is where it's at. Follow for directions.
When's in? So you're passing.
Sibongile,
shey fanya, ngizwa. Na. Yabo. Imali. Yabo yangiyabuya. Ngisaphe kuwenzeni. Sibongile. Okay. Sakho kuzakaza zombono ubaba Mkhize. Oh mama. Baba Mkhize. Kancane bandla.
Ntombazane khuluma ngikuzwa ukuthi uthini ngibhizi la mina.
Baba lento engizama ukuyenza izosindisa imisebenzi yethu sobabili. Ngiyacela bathi ngicela ungihambise.
Kodwa namanje awukangitshela ukuthi yini lokhuluma ngayo.
Ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi uwenzeni laphi.
Ngicabanga ukuthi uyazi. Ikona kuphi? Uyazi noma uyacabanga ikona kuphi?
Ngiyazi.
Kodwa namanje sisamela sikaye kombheka lapho usho khona.
Ngiyabonga baba singahamba.
Sibeko! Elungivulele igate baba.
Imaphi namaqhinga phezu kwa?
Chaza ukuthini?
Ngikubonele phela ukhuluma noma okazi nje umtshele yonke into.
Why?
Ingoba mhlampe ufuna imali. Because you're not gonna get it.
Cha, wenzeni ngifuna imali. Bengenza umsebenzi wami.
Your job is to clean after me, not to cover for me from my mother.
Umsebenzi wami lekha wenzeni ukuthi ngenze impilo zawo wonke umuntu ukuthi zibe lula. Kube kuthiwa ngicebile bengikuze kusize ngalutho.
Okay. Ngiyabonga.
Ngiyabonga ukuthi uyabonga.
Ma, asithembeke ukuthi njengobizela sanga uzokhuluma ngendoda yakho.
Awu, okusho ukuthi angisakwazi mina ukuthi ngizodle lunch nendoda nayo. Sekuyicala lo. Ngingakakhohlwa. ubaba wakho ukhethiwe lapho business of the year.
Yabona ke ma, yabona ke. Lento yenza manje into ebengikhuza manje.
Awu, sinto enkulu le.
Asithembe ukuthi inkulu njengobusho. Uma kulelisoka lakho leni, azange libribe abantu ukuze zizonominate libekwe lapha phezulu.
Awukahle Vusi.
Into engiqalayo ukuthi uyazi ngikhuluma iqiniso.
Ngikubizela ukuthi ngikwazi ukukhuluma nawe umlomo nomlomo.
Uyazi ukuthi bengivele ngazi ngalento. Kanti ngiyazi ukuthi nawe uyazi ukuthi bengivele ngazi. Awukhulumeke ma. Yini ongibizele yona la?
Ukhetha kwababa wakho into enkulu emndenini nasebhizinisini. Bengathanda ukuthi inkosana kamama ibekhona.
Ngixolisa ma, angeke ngikwazi.
Lalela mntanami. Ngiyazi ukuthi unamaphutha akho. Neyifiso zakho ufuna ukuyifeza. Into enhle futhi leyo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi fanele usebenzise lelithu. Ayakho umuntu ozobe ngekho laphaya. Nemithi yawuyisaphazekile. Ingakho ungafanele likuphuthele lelithu.